Mogatla dipatlisiso wa CSIR ore Kimollo ya motlakase e sa feng ba a ikhefu ithuntetsa section 27(1B) ya molao wa motheo e netefatsang tokelo gore baahi ba fumane metsi a hlwekileng.
Metse setoropo ya Motshwane e gareng ga mengwe e o itemogelang dinako tse di leele tsa kgaogo ya metsi mo Gauteng. Baitseanape ba re seno se tlhodiwa ke thebolelo e e sa ikanyegeng ya motlakase segolobogolo kwa magaeng a kwa kgaolong tse di kwa dithuteng.
The unfortunate part is the water can't walk up the hill. So now we need an energy source to get it up to the consumers and to the agricultural space where it's needed.
Go retelelwa ga puso mo go ageng diteišene tsa go fetlha motlakase gareng ga dingwaga tsa 1990 le 2000 le tlhokego ya tlhokomelo di tlhodile go senyega ga mafaratlhatlha le kwelotlase ya tlamelo ya motlakase.
If our energy availability factor was sort of in the area of say 75-80% where it's previously been and even higher than that, we would not necessarily be in an electricity crisis.
Baagi kwa mafelong a leng dithuteng ba tlhagisitse matshwenyego malebana le kgaogo ya gangwe le gape ya motlakase.
A re fitlhele ke metsi ka taba load shedding, and then he mabone a boa batho ba lebala go tima ditofo le dikerese, mekhukhu ya swa, and then metsi a teng re palela ko go tima mekhukhu.
E re affecta thata. Ba ra bosigo gore wa tsoga ka re ke na le ngwana monnyane ke re ke mo direla lebotlolo ke palela ko polakela ngwana metsi a mo direla lebotlolo.
Baitseanape ba rotloetsa puso go senka mekgwa e mengwe ya go fetlha maatla a motlakase. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.